Ikha lendlela nguqo ngqothwane Ikha lendlela bathi nguqo ngqothwane Ikha lendlela yelele nguqo ngqothwane Ikha lendlela bathi nguqo ngqothwane Seleqabele gqitha babo ayinguqo ngqothwane Selequbule gqitha babo ayinguqo ngqothwane Seleqabele gqitha babo elele nguqo ngqothwane Selequbule gqitha babo ayinguqo ngqothwane Iqirha lendlela elele nguqo ngqothwane Iqirha lendlela elele nguqo ngqothwane Iqirha lendlela wayaye nguqo ngqothwane Iqirha lendlela elele nguqo ngqothwane Seleqabele gqitha babo ayibonga uqo ngqothwane Selequbule gqitha babo ayinguqo ngqothwane Seleqabele gqitha babo ayinguqo ngqothwane Selequbule gqitha babo ayinguqo ngqothwane
Wow.